Nyɛma yɛ ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa kɔ abamfammerɛ atwema media tv so wɔ facebook na afei youtube wei yɛ putupuru ama ne bɔ a aba bɛsom yɛabrɛne kɔbi mede to anim na videos ne pictures a yɛtwa gu wɔ hɔ no wɔ ho bi na wate ne ɛkɔ so wei ɛyɛ awerɛhosɛm ɛna ahomakye yɛante asɛm dɛ wode w'ani so kɔkɔpie mu wɔ adanse asokwa district mu a ɛno kuro bi a ɛfrɛ wɔnom sɛ adanse anwea so ahomakye a nɔmmiɛnsa ade kɔbɔ no nan mu hɔnom a ɛne ne tipa truck bi a deɛ fa tomatoes di firi yɛgyeni adeade ne ne wɔde bi ase kwan so ne na nenam so ara ne bi ɛna ate afa so a obi nim adekodeɛ pɔtee sɛ ne break ne fɛli yi o sɛ ne kɔba ne pa yi o sɛ deɛ pɔtee ne si yi a ɛneɛ ɛte fa so police station a ɛwɔ adanse anwea so a ana tipa truck yi ɛde kɔbɔm sɛ panyan saa bere a mene wokasɛ police station no adwiri agu a obia ho anka deɛ na kaa saa tipa truck ne number yɛ AX5308-U kyɛ sɛ wohwɛ kaa no koraa akyɛ ayɛ dada paa anka me na mehwɛhwɛ saa nneɛma no so a ne kwan sɛ nka saa kaa yi ɛfa Ghana yɛakwan so baabiaa because wohwɛ kaa no ne yɛ bera ne ne te bia wotim sɛ ayɛ dada yie paa ne kwan sɛ kɛfa kaa kwan no so na deɛ teɛ ne sɛ police station na kaa no kɔkɔ bom no na ɛyɛ adeɛ sɛ aberante wa baako a ɔno nso wɔ mpatam hɔ wakɔdi nsɛmmɔneɛma yɛde no akɔ akɔto prisons nso ɛwɔ hɔ nom a na ɔda afiase na ɛhɔ no mu pɔtee ɛna kaa yi nso kɔ bɔɔ yɛ a dan no nyinaa abubu na mmom onyaa ne te didi mu a sɛdeɛ wohwɛ a na ɔde ne sɛ gu ne bo na ɔgyina hɔ no se hɛ nyame atwitwa agye me yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ videos no a na ɛtwa gu abrɛ a na yɛ reporters kɔpie mu wɔ adanse anwea so nso mmra
and also police station in an accident via CRC. Today, followed a big green police station in Yana. Problem I see at Ansari as well. Serious way, if I not a resident, but I put them. Now that you will be called demo. Now, sir, problem I see. I ran to know them, no, said red top, red now, and said good upon them. They were up with you. The out of way. Yes, you ran to anything. I'm yet in one for FIPA. Yes, I did any and Canada.
We are a real summer, and no, I see a crobby a fellow say a dancer and yaswa, and no, a war a dancer as a quite mention anymore. A real summer and a pay a bit of jar. Police station, you cry, no, I buy it to Mississippi. Na near yes, yes, you is what a tipper truggy, and so a quacko bugua at the area who some. And so aba patem hɔ nom pa ha ya twema media tv nsɛm bi sɛ yi no ɛna yɛdi akyirɛ a yɛde ɛso mu nti no kyɛ sɛ wodeɛ wobɛyɛ sɛ wobɛ subscribe anaasɛ facebook ne wafollow yɛ wowia like sɛ ne gya wo comment wɔ hɔ nom na biribiaa nyɛ kamakama berɛni kɔbi nie makra mo.